Vile hawapumui, wakiri kumadui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka. We will still together.
Wababa, kuzirusha mikono, tugoma inabamba.